Ezrak Balozi ti mupendo ko.
22nd of June 2022 sane asubuhi majira ya UK nikapata telefone toka kwa ile namboi akilia tena kwa majonzi kisha kaniuliza ulishasikia habari habari gani nikajibu eti Winnis amefariki last time niliganda na simu sikujua cha kusema paka pale simu
so kind, so kind.